mehlo wakho uthi mawuxwayisa afana nenkanyezi ayibona ngaphakathi lami. Cha, ngangenziwa lezo ndebe ezimqabula kwamamatha. Rose Bath, Lily Center for Deals, turn around. Not in admiration and appreciation, but in absolute jealousy. Angenziwa lokho. Ngenziwa ukuthi kunento evutha ngaphakathi kimi. Leli langabe linamkhawulo, kusho amadamba enhliziyo.